onyem ọgadịrị mma, kedu ka ekesa anyanwụ na nke taa? Ama m na obinigwe bụ Chineke na-emeta gị mma. Ekele dịrị obinigwe maka ndụ gị. Ekele m ma na-anabata gị n'oge ihe mere m anyị bụ egwu agwara ọgwa nke na-abịara gị oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Voice of Nigeria. Na nke taa, anyị dịkwa njikere imeta gị obiọma. Ya mere, kpụdebe igwe okwu redio gị nso ka anyị gbapụ ọsọ na nke taa. Abụ m Amos Itumo, onye nchịkọta ya bụ ihe mere eme. Ugbu a ka anyị bidozi akọwa ubi onye anyị bịara site na itipụtara gị egwu ndị ahụ ga na-enye gị obi aṅụrị na nke taa. Ka anyị gbapụ ya ọsọ site na iwetara gị egwu nke a si na efere egwu ndị Oriental Brothers International Band, akpọrọ ya A Na-eri Akụ. Daalụ Oriental Brothers maka egwu nke a. Otu egwu Oriental Brothers ka onyeisi ya bụ Christogonius Ezebiro Obinna, onye ji Ultimate Doctor Sawario mara. Ya bụ nwa amadi amụrụ n'afọ 1947 na steeti Imo nke ndịda ala Nigeria, nwụrụ na ọnwa Juun afọ 1999. Ka mkpụrụ obi Sa Dr. Wario nakwa mkpụrụ obi ndị ọzọ nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa. Amen. Ndị otu egwu Oriental Brothers ndị ọzọ gụnyere Kabaka, Akwila, Dansach nakwa Ichita Junior. Egwu ọzọ anyị ga-ewebatara gị bụ egwu nke nwokorobịa a maara dịka Flavour, nke ezigbo aha ya bụ Chinedu Okoli, bụ nwa afọ steeti Anambra. A mụrụ Flavour na steeti Enugu, bụkwa ebe ọ nọ malite ịgụ egwu ya. Onyinye ịgụ egwu ya bidoro pụtawa ìhè oge ọ na-esonye na-agụ egwu na ụlọ ụka. Gere egwu nke a ọ kpọrọ Nwata Makata Mma maka obi ụtọ gị.
Sedano. O se gon chobalo, mwade mangano. I don't care, I've been searching for you. O te gon chobalo, asadi moyoko. I don't care, I've been searching for you. Fortunately, oh, if you know what I did, man, I want that a baby, yeah. Baby, na sweet papa. Baby, get it something, na kene no want a malu something. Achalu go wani, umwa uke boy, bo. Makata, 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 Golibe, Golibe, your mama born you well.
Child,
Golibe, yo yo yo. What a Golibe, oh, get one more Golibe.
Onye Igbo na-ege ntị, ọ bụrụ ugbu a ka ibido sonyewere anyị. Ọ bụ n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Voice of Nigeria ka ihe mere ma bụ egwu agwara ọgwa si abịara gị. Ugbu a ka anyị webatara gị egwu nke a si na aka Chief Ezigbo Obiligbo, onye egwu ọdịnala mara. Obiligbo bụ nwa afọ Nnamdi dị na steeti Anambra nke ndịda ala Naijiria. Ọ bụ onye ji ogene, ekwe nakwa ụmụ ngwa egwu ndị ọzọ arụrụ n'ala Naijiria eti egwu ya. Ọ bụkwazị asụsụ obodo ya bụ Nnamdi ka o ji akụ egwu. Mana egwu ya na-enyekwa aṅụrị ma ọ bụrụ na atọ ntị n'ala gịrị ya. Ngwa, ka anyị zọpụ ije na nke a site n'iwetara gị egwu nke a si na efere egwu nke a ọ kpọrọ Ọgbalulu Agbaghị Ọghọm. Ngwa, ka anyị zọrịa ya bụ egwu.
Oh,
Igbo onye ọma njem ọnụ. Egwu nke ikpeazụ anyị ga-ewetara gị bụ nke a sị na Eferegwu Chinyere Udoma bụ nwa afọ steeti Anambra, bụkwara nwa dị Igbo ama ama na ite egwu ụka. Ọ bụkwazi otu onye na ndị eji egwu ndị ahụ eji eto Chineke mara n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Ngwa ka anyị gere egwu nke a o tipụtara ọkpọrọ Ebube Gị.
Ebube Gị na-ekwuru ụmụ gị ọnụ ha, ebube na ịmara mma, ịmara mma, inwe ebube n'onwe gị.
Oke ebube, ama mma dị na Chike, asị m na iwe nye n'ebe gị ọnụ, ama mma.
Ezigbo onye Igbo gere ntị, ọ kwazi ebe a ka anyị ga-eweta ihe mere ma bụ egwu agwara ọgwa na isi ngwụcha. Ma chetakwa, ọ bụrụ na ị nwere ozi maọbụ ntụziaka ọbụla, biko na-ezitere anyị na igwe ozi anyị bụ igboservice@yahoo.com. na aha onye kpara m aka n'igwe bụ Abdulganiu Adisa. Ka mụ onwe m bụ Amos Itumo, onye nchịkọta ihe mere ma bụ egwu agwara ọgwa nke bịara gị site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Voice of Nigeria, ga-asị gị ka ihe ọma mere gị. Daalụ maka ịnọnyere m.